ga mezuru ne amma je from majina ha Jesus amen o ta ka ha kwa na sikwa an me ka ne bandin ne ne si ebe di chiche we be meme o bu no ju we be ko ni ge ja ala ga ka ya mana ha Jesus amen bu go an ma yo in o ba la ge me no ebe an o bo ju ta ka o ga na echa fu ni echa fu maka na ma ram na ọtụtụ si ebe si anya wee bịa so ụfọdụ oge nwekwara ike ịlacha n'ụbọchị nke taata na be ha afụgogo m ọjị mana afụbe m ọjị afụgo m ọjị mana afụbe m ọjị so biko sị ha wepụtara ya ọjị ka a mee mmemme dị n'elu ya
bịa ka egoziere ọhaneze ọjị ahụ ihe ka obi ere ọba egbubiri ndị ọgụ labiri ya hines biko gozire anyị ọjị ma esi eme egozi ha ncha
ọchọ dị ihe eso ndị ọga ma ọ na-abịara ole o ọ na-abịara ole ihe nwee gozi ọnụ cha ablash ma ọnụ zọọnụ karịa ọnụ biko anyị enwee n'ọjị ọnụ bịagodo nke ihe niile amachara inye ụlọ ma ya enyedị ọnụ ọjị ọnụ ga-asọ ọnụ bịara ma onwe nyedịrị ọnụ ọjị ọya ka ọya ọjị ebe ihe chaba ọnụ ọbịa sokeshọn a sịrịrị ịgba ugwu ma onye kere nụ mọrọnye nwoke kwụrụ ga nga ha ya pụọ na agbara ala ha sa agbara ala ha nnọọ m kedekọ na ọya nwoke si ya ama agbara ala ha mụ maka na onye ọwụ so ya wụrụ ka gwụrụ ile so nke ka mma gị nwa ndị gara ha akwụ kama a nụrụ m sọnụchi agbaje my headmaster CAA Onoha gbaa na aga skuul na rivers ka ama m na ọnwa onye agbaje enwere ike ọnụ ma onye otu dị ihe ezu
ebe mma mmanụ wan zan ha mezuo elu omenala ha eze anyị birikwa ikwe ndị nze niile nọ ebe a onye chiri ya zere ndị abịara be ha emere n'anya ọjị a na-asị ka chineke nụrụ otuto n'aha jizọs ka ihe si wee dịrị ọma mma ọjị a anyị ga-edemegide ya n'akụkụ m oke
asị ekwuzuru ọkụ ọmụ nwa ya na ana m onye anya biko ụmụ na ya enwere na ọjọ ma ndị ọgọ ma ndị enyi ma ụmụ ma ụmụ ada aka niile nọ n'ọjọ na ndị rie ndị eri butere nnukwu ndị ekwe anyị sị na biko abịa nọrọ ọjị gosiere anyị nna m gwara m sị na ị na-akwado ịga ahịa nwanna m bịakwute si gị dugu ya na nwaanyị gị hapụ gị ahịa dugu ya na nwaanyị na ọwa ebe ahụ ka uru ka mgbe jizọs kraịst apụta ọ nọchara ihe niile nọrọ bifu ebido ọrụ ebe ọ ga na-alụ nwaanyị ka obiziri ọrụ ebe ọgụ ihe gosiri na ọwa ezigbo ihe ka anyị bịara so ndị niile bịara nga ọdị ije ọjọọ ka ọ bịara ọwa ije ọma ọnụ ga-agara lara asị m agbaje ihe ọnụ ga-enye anyị akwakwụrụ ọnụ igwe ka ụmụ ọwa ga-enye ọnụ agịda akwụ anyị igwe ihe ọnụ sitere n'aka ya ọnụ ga-ahụzi ka anyị sitekwa n'aka ọnụ anyị ga-ahụzi ya anyị sị ụmụ anyị na-ejikọta ọnụ ka anyị bụrụ ịgba aka ebe a ga ha amụgo otu otu ụlọ ji ike dịkwa ha ịma abụọ ma atọ ha ma a ga-azụcha ha anyị sị na biko ihe ọma mere ha ya mekwara anyị asị onye nwere okorobịa na-aga n'ihe a na-eji ya anya agbata ka ezinụlọ dịkwa enwere ihe ọkụ ya eti ige nnu n'ofe ọgụ na-atụrụ ya ya mụta ọpụrụ ọ ga-akụ ngwụrụ maka ọ hụrụ ka onye ọzọ a na-eji ya anya asị onye apakịrị moto n'ọnụ ama ya asị bupụ gị ọ gịda apakị nga ya maka ọnwụ onye ọzọ ọsọ nwa ya pakịrị ọ gịda asị bupụ gị ọdọchiri ya ụzọ ọ maka ọnwụ onye ọzọ anyị sị onye na-akọ ọnụ naanị chukwu nyewe ọnụ naanị onye na-akpa aka ọ ga-ere kọta aka ọ ga-enye ọha chukwu onye ka ọ ga-ere ọ ga-enye ka ọ ga-enye ọha anyị sị kama anyị ga-abụ ndị ọnụ na anyị nwere ndị onye maka aka na-enye enye na-anọ n'elu asị a na-akpa aka ya na-ewu ụmụnna dị ma anyị kpata aka ụmụnna dị rie anyị sị na biko ihe niile bịara nga ha ga-agara lara asị na biko ọhịa ga-eruo n'ụzọ isi usoro ruo n'isi kama ọrụ ga-epe m ọrụ ga ndị ndị ọhapụ n'ụlọ bịawa nga ọrụ ga-alagodo ha n'udo kama ha ga-epe mpe ha na ọnwa asụ nwaanyị bụ ime ama ọna nwa ọya nwee ime ọnwa asị na biko abịa nọrọ ji agụzi anyị ga-ata atata ndụ tata ọganihu tata ọmụ sị na kraịst onye ụmụ
ọhụụ eze dịara mma ebe oche a ọ dị m ka a ga-emekwa protocol ọzọ
ụlọọrụ bụ isi pasa nzaa ketrin nna nna banji ụmụọla ụmụọwa ọ bụrụ na ele anya ebe anya na ebe a bụ keeki abịa n'oge nwere akpa ya achịcha keeki ka ọ dị mkpụrụ okwu ahụ mebere ya cake c stand for caring ga-egosi na di na nwaanyị ga-ekọta onwe ha anya a affection stand for love na ọbịa nwere anyịchụta ha n'ụbọchị nke taa kee nọ na-eji amamihe na chineke banye ha maka ha ga-eji ọtọ onwe ha endurance ndidi bụ na chineke ha nyere obi ndidi ha ga-eji na-eji ihe ọtọrọ ha chịrị ụtọ onwe ha keku bụ ihe ọma ọgbata aka ga-abịa ihe ọmụrụ aha jizọs kraịst bụ onye nwanyị praise the lord
ezbukọkọrọ anyị aka abikọ ụgbọ a kee anyị achịcha ga-achị amaalị ga-ekwu ihe a ga-agụ ma ha na-awa ya ma ka ha na-eme ya n'ihi na oge awa ozi nke anyị a ga-akpọpụta ofu nwoke ofu nwaanyị ndị nke ga-agba aka ebe dị n'ebe a kọrọ ihe ahụ ọ ga na-ebe achịcha ga-agbaka ebe mgbe a ga-awa achịcha my own brother gwa ihe a gbara ya aka ebe mgbe a ga-awa achịcha ndị gwerote echebe ma ichi a gwa ihe a ga-ekwu were bido ya
ịgbọ mma mmanụ
ama mma akwadozigo maka ịwa achịcha nwa anyị mana ọnọdụ anyị n'ebe a na enwe onye mere ka ọ dị otu a so aga m asị akpa afọ ya espel ọhala afọ ahụ ọ na-awara ya achịcha onye ahụ bụ jizọs so ka nna spel ya ka ọ nọ na-akwado ka ọ ga-esi waa ya ndị na-agbakwa aka ebe ama m ha n'ụso jee iyi S U and S please clap for them Wando say rekwazere na hi
biko kora na aka nemuku asi ihe ola na me nwae ga na enwe nsi oke na ihe nwere mba na wa
praise the lord hallelujah ihe mụ onwe m hụtara na mmadụ na-abụọ awara achịcha ma ugbu a ha awa ofu oge a na-awa achịcha aka nke nwaanyị dị na aka nke nwoke dịkwasị ya n'elu so mgbe onye chaman na-ekwu maka ịwa achịcha a na-akpọ jizọs maka ịwa achịcha so ha abụọ jiri nwayọọ megide rịọ mgbe o kwuru okwu ikpeazụ ha were nwayọ wee bubie achịcha so ihe nwetara na ya wụ na ha abụọ ga-ewere ofu obi mee ihe ọbụla ha na-eme biri n'udo n'aha jizọs kraịst bụ onye nwanyị
kọkọrọ na ya aka ros aleluya biko anwa ihe m ji guzosi nso nso ka m ike hụzie ha ọma ahụrụ m mgbe a na-egbubi achịcha aka nke nwaanyị nọ n'ala dịka onye gbara aka ebe mbezi ugba nke nwoke aka ya n'elu mmaya chineke si site na mgbe ruo na mgbe aka tochukwu gị na n'elu n'aha jizọs m hụkwara nke nwaanyị mgbe ọ na-achọ ịkọtụ igbubi achịcha ahụ ọ mekọrọ ya ọsịsọ atụ ochisi ya chere na ha ga-akọtụ ya otu mgbe ka gosiri na ha gị na-eme ihe ọbụla ha na-eme n'otu ubi
dịka nke nwaanyị aka ya na n'ala akata ochie na n'elu ogosiri na nke nwaanyị nke na-anọ n'ala mgbere mgbe ọbụla nwee mgbe ọbụla ga-arịgota ochie n'elu tozie gị naanị anya elu n'aha jizọ
biko kọọrọ na ha aka ihe ọma onwe m kwadụ mgbe a na-ekwu ihe ewo na nwaanyị a ga-adị ime taa mụ ejima n'aha jizọ
onye m hụrụ ọnụ ga-ahụ ụlọ ya
biko kọọrọ na ha aka kọọrọ na ha aka ugbu a biko agbanyela ndị mmadụ mmanya ọnụ ga-akwụ ụlọ were kọpụ ụlọ kee mmanya gbanye mmanya nna kedu ndị ase bin were ade onye bi nyere enyi ya ka e nyechara ya ọfụma mgbe a mụrụ ụmụaka ibe ha biko kọrọ na aka kọrọ na aka a na-enye ndị mmadụ mmanya ha abụọ ọgụkwa na akwụkwọ mgbe ụmụaka ibe ha gụrụ akwụkwọ biko kọrọ na aka kọrọ na aka ọ ga-erukwa mgbe ụmụ ebiri ha na-alụ di na nwunye ha abụọ ọlụkwara di na nwunye biko kọrọ na aka agbagara mmanya agbagara ndị mmadụ mmanya ma chi ama na-ewebe mmanya biko nye mmanya onye ọbụla were gbuo elu iko elu ọnụ ga-akwụ iko ugbu a na-egbu ọdụ ọnụ ga-akwụ iko ndị mmadụ ewu mmagbọ bịa sọ ụlọ bịa ha nye aka mee wa n'ọfụ ma na-erutego biko ebe ụlọ ọ na-agbagote n'isi ọcha ebe a akụkọ m ya mbụ biko onye acha ebutele dị acha ọsịsọ ọsịsọ ebutele ha achịcha nwa ya bụ onye ọbụla kwụrụ ọtọ wele iko n'elu kwụrụ ọtọ gị ebule iko n'elu ọ na-akwakwụrụ iko ya wụ
maka ọdịmma ndụ ogologo ọmụmụ nwaanyị ruo mgbe ọ ga-asị ọdịla mma wee na-asị ka chineke gozie ọnọdụ ha na gozikwa ndị niile bịara taa n'aha jizọs
sọsọ nụkwa iko ama gị gwara ụkọchukwu sọ nụkwara iko ebe a taa iko ọnụ gụrụ ebe ọnụ ga-agara kọnfeshọn yes 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 abiko ugbu a ga-ewere achịcha anyị na-eto ọ ga-esi enye nwoke agbọ ga-enye dịkwa ya afọ nne ngwa orule na omume ekpupere nwanne nnukwa mgbaji ọhụrụ na-atọ kasị ga enwere ihe dị mma rie ego mba ka ụ na-echetara m ihe m chefere echefu ọ dị egwu res nna nnukwa onye gị nna ya eriela tabikwara aka ọ dị egwu ahụ na oriele kpanye n'ihe onofe ọkụ emere nna nnukwa nnukwa ken ngwa gwanyekwa na ya aka nnyekwa aka ịkpakọ aka nye nkratakratakratakratakratakratak ngwa ị na-ele ma nwaanyị ga elerekwa ya anya ihe ama ịgbaji ọhụrụ na-atọ ka shuga na ekpokwara ebe iji ekpere ọma baya sa na ara were anya ewuru na ọgụ ọbara na onye na-enye gbara gị na mmụba mgbake echetara emeghe m chebrechebe eziokwu mme ọ dị egwu biko kwaa na aka ọdịdị izi yes ahụlụle anya ihe anyị nwere ebe ata ihe a na-akpọ dọ mpare ha ga-eji nwayọ gbara egwu ha ji nwaanyị ha gbara egwu na-abanye site ha ji nwaanyị ha gbara egwu
Oh, it's all in the middle.
electrical, the electronics by assistant, and the drug by assistant. I'm not going to know why now, say, we have a little bit. It's a quality hacker, quality hacker. It's one night, I didn't say anything about it.
Douglas, thank you very much.
Yes, all the protocol, committee of friends, start giving people food and drinks. DJ, go on.
Come on, man.
gonna tell you. I'm going to call them a legacy. I'm going to call them.
I got it. Everything is
better.
My heart is
in
your
body.
ka anyị natakwa ozi dị mma na ha lara n'udo.
nasikwa umunna ndaya hapo wanawa ndi nkeo ndi umuwa chuku no nyeneha kaina hapo wanawa chuku ya no nyekura ndi uundu umunna mra haya hapo wanawa nasika china ike jikenine duwa ije kaike si wana kaini naibu na nopo chinka tata uri nyati na hake china ike aina si kwa china ike nana Jesus Christ.
Good evening, sir. Please, may we know your name?
My name is Kenneth Chima.
You are welcome.
I'm Asko.
I learned that today is your church wedding and traditional wedding.
Yes, because
can you tell us how you are feeling today?
Because all you are wearing now, you
What are the beautiful things that you see in marriage that makes you to marry today? And please, do you have any work? Any word of advice to give your wife?
There is no much I will give her in the house.
Okay, no problem, sir. Thank you very much.
In the name of them, I'm going to and the representative of the divine international organization of London. We are wishing you good luck and happy marriage life. Thank you very much.
Sorry. Ìjọba ìyàwó láyé, wọ́n bá olúwa mi fi lélẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ni. together. Let no man put us under.
What God has done together, let no man put us under.
God has joined together, let no man put us under.
What God has joined together, let no man put us under.
Thank you. Let your name be glorified. Now this is the blessing. Thank you, mighty God. In Jesus' name we pray.
Praise the Lord.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah. If we look at our
letter, we are to also opening in. Amen. Processional in.
To pray, and may I ask to please stand up with me, and as we pray for this joyful couple to be now, amen?
Amen.
It is a wonderful thing when you come to this type of occasion, especially when you see the lady giving a tear of joy, amen. we can understand. Go ahead. It is well. In Jesus' name. So we're going to stand up now just to give praise to the Lord. Man has proposed this thing, but God has confirmed it. Never mind my voice. I was in the prayer till about 4 a.m. this morning. So, but the Lord will take prayer control in Jesus' name.
Amen.
Amen. Man proposed, but God confirmed. I want you to lift up your hands and say, Lord, we just thank you for this present day. Because we have proposed this day to be, and Lord, you have confirmed. You make it to happen. Lord, we thank you. Just lift up your voice, begin to worship God, begin to worship God, begin to worship God. Say, Lord, I thank you. Lord, I thank you, Lord, because you made this day a day that is joyful, a day of joy in the life of this couple, in the life of their family. Lord, we thank you, we bless you. We give you praise. Just give praise, come on now, open your mouth and just pray. Open your mouth and just say, Lord, we thank you. Lord, we thank you for this day. Lord, we thank you, Lord, because you made this day to be a good day for them. It is a good day, it's a great day. Because their parents, their family, they can witness today. Let's just thank God for their life. Let's thank God, let's thank Jesus, let's thank the Holy Spirit for giving them that life, for preserving their life to see this day. Lord, we thank you, Lord, we bless you. We give you glory, Lord. We exalt you, we magnify you. We thank you, Lord, for each one of them, oh Lord. We thank you for our sister. We thank you for our brother. Our Lord, our God. Our sister, our time. We thank you for sister Ethiopia. And we thank you for brother Wahika. Thank you for their life. Thank you for the day of their birth. Thank you, Lord, because on the day of their birth, they were blessed that they will be married. And we thank you, Lord, that today they were getting married. Lord, we exalt you. In Jesus' name we pray. Please let your, this is one of the things that is so important. When I go to wedding, I always want to be part of the spiritual aspect. You are going to pray three prayers for them to start the ceremony. Believe you me, what we are doing now is a ceremony. These people, they have already married before. They see themselves, they've agreed. I'm sure they have gone out for her to have a nice time in the park and things like that. What a man and a woman have been doing to enjoy themselves, I'm sure they have been experienced in a restaurant, cinema, namely, they want to consummate it. Amen? So we want to do three important prayers to their life. And please, we are going to pray. And we have compassion on those that have compassion. So we are going to say, Lord, have compassion on Sister Ijoma and Brother Olayita, and they get married today.
Thank you. Thank you. thought she used to leave here before. But I done messed up and threw her out the door. Now I don't feel irate like I used to before. All the things we used to say, all the way we used to play, how we used to play. Now there's an emptiness inside of my soul. And they say my manliness will start to show. And God knows I cannot take it no more. That's why I'm asking you, how do I come up with you? You see, I'm looking for someone to satisfy me. Looking for someone to love me completely. Looking for someone to show me true love. And I'm searching for a kind of possibility. Someone to truly love me for me. Someone to come and be my true love. Now loneliness is the order of my